na baroka so nitafurahi ndani ya mioyo yetu zuki sababu kuka kwetu pia bwana
Oh! Amen.
Thank you.